Utenga watu walero, mutu wake ndi zitsiru zitatu. Zitsiru zitatu. Chitsiru choyamba, chukupeze kapabuku lama Salimo 14 verse 1. Salimo number 14 verse 1, komanso Salimo number 53 verse 1. Bible likuti chitsiru chimati, kulibe murungu. Chima jida zinduzo ipa, zosoko nekera. Chitsiru cho. Ndiye chitsiru choyamba, Bible likuti, ndichimene chimanena kuti kulibe murungu. Ndiye ndufuna muone anthu a murungu. Chitsiru chimene ichi, choyambachi, chimene pachizungu tingachitchule kuti the skeptical fool. The skeptical fool. Kumakaika. Chitsiru chimene ichi, chimanena kuti kulibe murungu. Bible likuti, munthu aliyense, amene amati kulibe murungu. Amene yo ndi chitsiru. Ndizimene Bible likunena. Chitsiru choyamba. Chifwe chiani. Bible likunena kuti amene amati kulibe murungu. Ndi chitsiru. Ndifwe cha kuti. Pali umboni wonse. Wosonyeza kuti kunja kuno kuli murungu. Koma munthu akamati kulibe murungu. Ndifwe cha kuti iyeyo. Akusankha dala kuchita kufuna. Kuti asakhulupirire kuti kuli murungu. Chotero. Amene ndi chitsiru. Chifwe umboni wonse woti kuli murungu ulipo ndipo timaupeza. Taonani chirengedwe. Alipo ena afuna kulongosola za chirengedwe mwa njira yao posakhulupirira kuti kuli murungu. Ndiye amabweretsa ijamadi evolution theory. Kuti kae zinthu zidachokera kukambozi kupita uko chonje mpaka kenaka mmene tililimu. Mbati ife tidachokera kunyani. Sitingachokere kunyani ife ndife anthu. Komanso ama fotokoza za Big Bang theory. Kutika pena. Kalero kudali zindu ziwiri zimeze na umbana zikuru zikuru paa duku prasuka. Chinutua jina ndia zua. Chinutua jina zikula pansi. Chinutua zina ndia nyenyesi. Basukuma kala mbele momu. Kuma makanika kulongo sola. Kuti zina gundana zo zina chokera kuti. Ama kanika kulongo sola. Kuti basinu kunali ndere ndere. Kena kambururu chan chan. Kuzafika kanyani. Kuzafika bobojo ana chimpazin. Kuzabwira ifeamu. Kuma zimene zo zinka sanduka sanduka zo zina chokera kuti. Baribe chintu chingango kala popanda uchika. Muka mai yangana nyumba. Nyumba ima kuzani kuti kuli munthu ochedwa builder. Muka mai yangana zovala. Zovala zima tuuza kuti kuli munthu ochedwa terala. Amena soka zovalacho. Muka maona wochi anu pankono. Ikukuzani kuti pali wina mena ipanga. Sijinga kale chintu popanda uchipanga. Iyo ndiye mukaona dzuwa ndikuona nyenyezi zinthu zimene zidayikidwa mwaluso kumwambako zikuti uza kuti kuli wina amene azipanga zimenezi. Ndiye mfaka mukawerenga masalimo salimo number 19 verse 1 mpaka na 3 masalimo 19 verse 1 mpaka 3 ikuti uza kuti zakumwamba zimalengeza ulemerero wa Mulungu komanso mulengalenga umasonyeza ntchito yake. Ziri zonsi ziri kumwamba zikulengeza ulemerero wa Mungu. Zikulengeza kuti kuli Mulungu. Mukaona dzuwa, chidzuwa mene chiriri, chikutuuza kuti kuli amene anachipanga, amene ndiye Mulungu. Tikamaona nyenyezi, nyenyezi kutuuza kuti kuli amene anazipanga, ndiye Mulungu. Tikamaona mwezi, ngakhale dziko lathu lapansi lino, zikutiuza ukulu wa Mulungu. Kodi inu mukamaganiza za nyenyezi? Mene a science amatiuzira kuti kuli mabillions and mabillions ama galaxy mwamba. Nyenye zambiri mbiri tika maone sumenesu. Zikuti uza nditu kuti kuli wina waluso ndiye Mulungu. Amada ike sumenesu. Kuli wina wanzeru koposa ndiye Mulungu. Choda mwisa kukambilio nisi ntuzi sana zikazike pachichose ziri malere kuma sisi kwaya. Mulungu wakuzi gwirizisa. Mulungu wakuzira mulira he's in control. Chotero zimene zikuti uza kuti kuli wina waluso amada zika sumenesu. Chotero kumwamba kumatuza zimenezo. Yobu akunena Yobu chapter 12 verse 7 mpaka na 10. Yobu chapter 12 verse 7 mpaka na 10 akunita pita ukali funse dziko la pansi likuza zakuti kuli Mulungu. Ufunse somba za nyanja zikuza ngakhale mbalame za mlengalenga zikuza. Kafunse nyamazo zikuza za wankuru amena ringa sumenesu zikuza za Mulungu kaona nyama kuona chirengedu cha Mulungu kuona ngango kuona nyanja zosisi zimatuusa za ukuru wa Mulungu za Mulungu wa mkuru kuru amena yala tambo la kumwamba na ikadziko la pansi ameneyo nje Mulungu ndiaka mati kulibe Mulungu Bible ikuti amene chitsiru mukamuva muthu ati kulibe Mulungu amene ndi chitsiru ukamati kulibe Mulungu ndiwe chitsiru sine ndikutero koma Bible kutero kuti onena kuti kulibe Mulungu ameneyo ndi chitsiru chitsiru choyamba chimenecho skeptical fool chitsiru chimene chimati kulibe Mulungu chitsiru cha number 2 ndi chimene pa chizungu tingachishule kuti the scoffing fool miyambo 14 verse 9 Bible kunena motere zitsiru zinyoza kuparamula koma mwaongoka mtima muli chianjano zitsiru zinyoza kuparamula mukawerenga Bible la chizungu la King James Version akuti a fool makes a mock at sin ama sereula ndi uchimo chitsiru chimachita nyerengo ndi uchimo kuchita ntabwala ndi uchimo kulekerera uchimo kusewera ndi uchimo muntu akamasewera ndi chimo muntu amene ndi chitsiru zili ngati muntu amene usewera ndi moto umene umaocha amene ndi chitsiru ukamasewera ndi chinthu chimene chili ndi poison chikhoza kupha umene ndi chitsiru ndiye Bible kuti muntu amene amanyoza kuparamula foka chimo ndi waparamula amene amasewera ndi chimo amene ndi chitsiru kodi amai abambo nyamata msungwana mumadziwa kuti uchimo umapha Bible imatiuza nditu kuti mphoto yake ya uchimo ndi imfa Aroma 6 verse 23 akutiuza simenezi kuti mphoto yake ya uchimo ndi imfa chimo limapha chimo linapha Judas chimo linapha mfumu Sauli chimo linapha Hanania ndi Safira chimo limapha anthu a Mulungu chifukwa mphoto yake ya uchimo ndi imfa ndipo uchimo udzapha anthu onse uchimo ku Gehena anthuni uchimo umapha ndiye munthu akamalera chimo akamasunga chimo mu mtima mwake kumalirekerera chimo Bible kuti amene ndi chitsiru ngati ukusunga uchimo mu mtima Bible kuti ndiwe chitsiru alipo anthu amene amalera uchimo ena umaita nyadira kwambiri mmandiyamba dala simudziwa kuti ine ndithi ndimbanga zibwana ndikhoza kukulalatirani kunyozani ati kumanyadira dala chimenezo ena umaita nyadira kuti ndipota dali ndimapya mtima sanga ati kumanyadirasu ena umaita nyadira kuti ine ndithi nkhani yachiwerewere ndiosasewera nane kunyadira uchimo kulera uchimo umene ute uchitsiru ngati ukulekelera chimo mu mtima mwako osalilapa Bible kuti munthu oterewere ndi chitsiru chifukwa akugula tikiti ya imfa imfa ya kugahena tisasewere ndi chimo chimo ndi poison wopya chimo ndi laululu limapha ndifuna ndikuzwe na manja bambo likapezeka chimo mu mtima mangwala ake ndikufomereza kulapa ndikulisia chifukwa chimo limapha chimo limaononga chimo limarekanitsa munthu ndi Mulungu wake chimo linapangitsa kutulutsidwa Adamu ndi Hava munda wa Edeni ndifuna ndikuseni kuti uchimo ndi wopya tisaseleule nawo chitsiru cha number 3 ndi chimene chikupezeka pa Luka chapter 12 verse 16 mpaka na 21 Luka chapter 12 verse 16 mpaka 21 chitsiru chimene chipa chizungu tikhoza kuchitchula kuti the secular fool chitsiru chokonda za mdziko ndano ili pamene poto ikufotokozedwa mwachimvekere pa Luka apo kuti munthu wina adali mamunda nakolola zambiri ndiye iye adanena kuti moyo wanga sangalala chifukwa uli ndi chakudya chimene chayikidwa zaka zambiri udzingosangalala diyerera moyo wanga kondwera moyo wanga ndiye kuti nthawi imweyo kunamveka mawu usiku omwewo kuti chitsiru wopusa iwe usiku omwewo uno moyo wako ufunidwa ufa usiku omwewo kodi ukafa zinthu zimenezi zikhala za ndani chitsiru ichi ndi chitsiru chimene chimaika moyo wake pa zinthu za mdziko alipo anthu amene amaika moyo wawo pa chuma akalemera kwambiri ali ndi ndrama zambiri sakusowa kanthu safunanso kupemphera amati kulibe Mulungu akalemera kwambiri amasiya kupita kuchali chukapembedza Mulungu alipo anthu ena akalemera kwambiri akakhala ndrama ndi kukatenga akazi ambiri akalemera kukala ndrama zambiri ndipo mene amaloweranso kwambiri muzadziko kupemberanso safuna chifukwa walemera amaona ngati chipembedzo chikristu njanthu amphawi osauka iyai chipembedzo njaliyense zikukhudzana ndi moyo wanu chipulumutso cha moyo wanu ndi moyo wanga anthu akalemera akufuna kusiya mulungu wawo wakumwamba ndikufuna ndikusena anthu a mulungu kuti munthu uyu atalemera ndi chakudya chomwe sangalala uli ndi chakudya choyikidwa zaka zambiri kutsogolo kwako ndifuna ndikuuzeni munthu uyu anakololadi chakudya koma zaka si zake yayi moyo sunali wake ayi ndiye munthu uyu adaiwala za mulungu adaiwala kuopa mulungu kulemekeza mulungu ndiye anamuuza kuti ufa usiya zimenezi kodi ukafa zizikhala za ndani chimene chikulekanitsani inu ndi mulungu wanu ndi chiyani mayi kodi chifukwa muli ndrama zambiri bambo mundinu olemera ndifeke mwasiya kupembedza mulungu Bible kuti umene ndiye uchitsiru kodi inu simukudziwa kuti anthu amafa kunja kuno ndikusiya ndrama zambiri ku bank ndikusiya magari moto kunja kuno kodi mukudziwa kuli nyumba zambiri zapamwamba za plan zomangidwa bwino enu wake kulibe nyumba za tsala iwa adafa sada gonemo mukudziwa chimenezo kodi mukudziwa kuti ngakhale uchigona pa ufofo kugona mnyumba ya pamwamba ndikusangalala pa chibedi cha ufofo mmenemo kodi ukudziwa kuti munthu amafa ndikumuchotsa pa bedi paja ndikumuika mkabokosi kufinyika mkabokosi ndi amadza mtulutsa muchinyumba chake cha plani ndikutsogolera kumanda ndikakumba kadzenje kakang'ono kumuika mukumkwirira chinyumba chimatsala kodi mukudziwa chimenezo mukudziwa kuti munthu samakwiriridwa ngakhale ndamva pa nkhani za uku ndi uku nthawi ina akunena kuti ku India munthu wina anamkwirira ndi kagalimoto kake ka Morris anamkwirira anati mundikwirira ndi gamoto langa nkhani anamkwirira limodzi anati nkadzafa mudzandikwirira ndi gamoto anamkwiriradi koma si nkhani imene ukafa galimoto benzi yako sidzapita nawe ukapita chuma chako sichipita nawe ukapita katundu wako sapita nawe chokulekanitsa ndi mulungu wako ndi chiyani chokupangitsa kuti usapembedze mulungu ndi chiyani kodi chiuma cha dziko lino chikupangitsani kulekana ndi mulungu ndifuna ndikuze ukalekana ndi mulungu ukasiya kupembedza mulungu ukakana upembedza mulungu chifukwa uli ndi zambiri walemera Bible kuti umenewo ndiye uchitsiru ndiye ndifuna ndikuzeni anthu a mulungu ngakhale tikhainazo zonse izi koma tiike mulungu patsogolo titsogoze mulungu kuli bwino ndife ndili osauka koma ndili ndi Yesu kuli bwino ndife wopanda chakudya koma ndili ndi Yesu kuli bwino ndife ndikulowa mmanda osasiya nyumba kunja kuno koma ndili ndi Yesu chifukwa chikulu ndi chopambana mmoyo wanga ndi mmoyo wanu ndiwo moyo wosatha tiyeni tonse tigwirizane chimodzi tikweze dzina la Yesu kumpembedza Mulungu nyumba zathu pena pamene tili komanso kukumbuka kupita ku church kukampembedza Mulungu chifukwa tikatero tikhala anthu anzeru Mulungu aliko wamoyo amene akutiyang'anira Ambuye akudalitseni Ambuye akusungeni Ambuye akusamalireni chifukwa cha dzina lake la ulemerero mwambuye wathu Yesu Kristu amen.